baadida nin baa kula daydaya daalna ka badane waan doonayn inaad heshaan daayna bidkaaye dadkuna moodi dul wada dhashaan wuxu dhaxsoonayne